Chikumi tapere kanso chowinda kumaita nidwa favorite sani dota ndabusa komandiri ndifunzo ine
umanda funzidwa petulo
ndiansache tisatamangire kusangalala tisatamangire kulumba lumba kudi maina tuwalembedwa mumbukula moyo Msatamangire kululutira Msachichirike kufina fina Kodi maina anuare mbendwa mumbu kula moyo Mulipa namba jani Mulipa peji chani Kodi ya kulemba nikale Kuteka mwazo na mukale Anzatumwi na mdalo wakale Ambuyera unadale mbakale Kulowa kumamba nchisomo, nchisomo, nchisomo Nchisomo Kulowa kumamba nchisomo, nchisomo, nchisomo Nchisomo Komandeta weruzana Mpaka chikamulo wena Aenda na joe pansipo mpano Kuti uyu sakalowa, uyu akalowa Ine ndikalowa, ampingo uwai Uya imbaza uzimu, uya imbaza chikunja
Kuma wina na funsa ambuye Ngapange banji kuti nkalowe ufumu wanu
Ndikuti mana mulo onse kumi ya mose Nima wanzata mawansiva Palibero mwani malipwanya hey. Kuma Yesu anayanga kuti Kagulize zonze zumwe ulinazo Ukagawe kwa usa ukangundiza ata ine Tisatamangire kulaligira Tisatamangire kuimba nyimba ya uzimu Kudinchito za tupanzi kodi Tilimbuku la moyo Kapena laimba Musatamangire kuweru sana Mangire kulosa na sala Kudi maina anu mwale mbedwa Mungu kula moyo Mulipa namba chani Mulipa beji chani Tufusa mdale mbedwa kalenu Anza tamine maona kusokolo Mulipa namba chani Sina lanu godiririmo Kulowa kumamba nchisomo, nchisomo, nchisomo Nchisomo Kufika kumamba nchisomo, nchisomo Nchisomo Ndichitire, ndichifundo Ineo Nici fundo, nici fundo. nangali pezeke mbukulani.